biro singora giwachini nalande nyaka chieng abiro singora giwachini nalande nyaka chieng abiro singora giwachini nalande nyaka chieng abiro singora giwachini nalande nyaka chieng mwana mitima nakaneno namedilami mwana mitima nakaneno namedilami mwana mitima nakaneno namedilami mwana mitima nakaneno namedilami abiro uloka kitio mwana gimedine 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 kawuono nini loka namba ene gima nyaka yal 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 kawuono nini loloko chunye imidongi ritango 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 nasingora nawe otime mudo kana ngiyeya awarora we otime mudo kana ngiyeya nasingora nawe otime mudo kana ngiyeya awarora we otime mudo kana ngiyeya
madongo mopogore opogore kendo kuom pogonwa mich mag roho kaka en owuon odwaro. Haleluya.
Awarara we otime mudo kana ngiyeya ngora na weyo time mudo kana nginge ya awarara weyo time mudo kana nginge ya asingora na weyo.